I'm a so timurogi. Hey, you're making a mess. Guy, 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 guy. Yeah, yeah, Tony, Iko. Hey, we were kuja kaa kumi ndo atakuweza. Uwe, ameharibika. Kijana wetu ameharibika sasa. Uwa, uwa, uwa. Cheki mazoezi vile anakuandalia. Ra. Huyu sasa akianguka mahali kama kisi.
Watu watakufa.
Wacha mimi nicheki kwanza.